kunomntwana ozayo
yeah
athi Maria kanjani ngoba angazi mhlanga nawulisilisa
yebo
wayabona phela lo thathi isidwo washaya phansi wadalela manje kuthenga into ukuthi yokwenza kanje anginalo ulwazi kodwa kho into engiyazi ukuthi ongenzeki kubani
hey
yabona mina nginamandla weMaria okwenza izinto bathi khona namandla ukuthi kanjani nami angazi kodwa manje into ethi akwenzeki nje noma kwenziwa ukuthi bakhona into nangenzeki bantu wakwazi ukuthi nayodwa ayikwazi ukumehlula ngoba lethe ngeke phana ni real ngoba uthi uthi manje ngamkhanda